isidumbu sibele amakhazene ukugcwala amanzi elibeni bekumele kufihle kulo isihlabeni somculo wegospel uDebra Fraser. Ngimelele ngiphinde nginamukele kule channel ehamba phambili inkeze lami igama umfezeko untuthu wakho malo bathi lasibona amagumeda ma uthi umusha lekhaya ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulika nokushare okukhulu kunakho konke. Kwenzeka okungajwayelekile ukuhlehla umngcwabo kaDebra Fraser obekumele uthune ngomgqibelo emalibeni aselala kahle eHillcrest okudala imvule namandla bedle eThekwini namaphethe. Emva kwenkonzo elesihlabeni somculo ebesedebhen station eThekwini eqhubekela idliva futhi kunamakhaza ebeshubisa umkantshi. Umndeni wakaFraser uphoqele ukubuyisela isidumbu salesi silomo emakhazeni ngoba kuthiwa ingcwaba beseligcwala udaka kanjalo futhi namanzi. Kuthiwa umndeni sewuzohlela kabusha ukuthi lo mculo uzobekwa nini endlini yakhe yokugcina. Inkonzo kaDebra ibihanjele nangosaziwayo abaculi nezihlobo ebeziphume ngobuningi ukuzophelezela lesi silomo esibe kulo mkhakha iminyaka engaphezu ka-35. Iyovu nchakachaka oke wasebenza noDebra uke wachaza ukuthi ufunde lukhulu ngomculo ngalesikhathi ayibambe nayo ucela ubumbane emacokweni kakhulukazi kulabo asebenza ngemuva nalabo adlala izitsimbi. Usipho Mbhelo ongumdidiyeli wezingoma usebenze isikhathi eside noBrad noDebra umchaze njengomuntu obenothando futhi ekukhathalela ukusebenza nabantu nokuthuthukisa amaciko. Balula abaculi abafana noBabo Ngcobo i-Avantu Ntokozo Ngongoma ekanjalo futhi nabanye abaculi abaningi abasizile emculweni wabo lapha. Izikhuluma inkonzweni zimchaze ngendlela ezahlukahlukane njengoba ziveze nokuthi ubekukhonzela ukusiza nokubamba ukuhambela uma kukhona oshonele. Phakathi kwabaculi ababekhona ubalu Rebecca Malopo, uBenjamin Duba, uSipho Magabane, uKhuzani Imalini, uAndile kaMajola lapha uThizozo, uKhanya uMaphumulo, uDJ Sox abaphathi bohlelo bekungabasakazi bokhoze FM uDudu Khoza kanjalo futhi noSiyamhlongo lapha. Ngesikhathi kuqhubeka inkonzo belidlive eminyango futhi namakhaza elokhebho kanjalo. Phakathi kosaziwayo ababekhona ngabala lapha uThembi Nyandeni, uDeli imali nguzalela inkambulo unkosazana nomusa Ncube ongakaduka lapha ngongqongqoshe wezimali esifundazweni kwaZulu Natal. Sokudalula ukuthi ke lesihlabani sesizofihla ngalosuku lakusasa okungolwesibili lapha ngenxa yokuthi imvule belokhu imenjalo ibelokhu iqhubeka njalo lidliva lapha nokudalula ukuthi isidumbu salo sihlabani sigcine sesibuyela emakhazeni. Ngaza kwethu bekuzona indaba bengindlethela zona shiya samhlanje wezenkezo. Ningakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokushare okukhulu kunakho. Konke nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.